mis en valeur.
Zami ngiyobambelela kuzo ngize ngiyofika kuleli labangasekhoyo. Le mibhalo esilotshwe ngohlwayo lothando lwakho kwenhliziyo yami luyoba sibonele sihle njalo. Mina empini ngiyoba lihawu lakho, kanti ke futhi abaningi banomhawu ngalolu thando oluhle lwakho. Mina ngiyokuthanda njalo, uma kumnyama isibani semicabango emihle ngiyosikhanyisela njalo. Sengifunga phambi komhlaba wonke yimo wakho. Sengokwakho vula isikhalo esingiyoqamela kuso mihla yonke yamukela nathi intandathu
kolangama ngiyamaxesha bo uzuvalo ngizuvalo xelelilizwe.